Manje this person akuna DLADLA. Uyazi kukhona izinto zathatha i-driver mfasini. Uka driver ukena kaye wa driver ntshemulengwe. Martaba yalo kodimo ka se driver. Taba yali kuka se driver. Hayi khile ithile. Ke rata u show to the family. Amen. Bana ba ka. Tshwarela mo moleng. In 7 days, Baba was landed. In a literature, the Ewe Makasa. Margarata was from 1 Corinthians chapter 1, verse 3. In a Mohawkwe, Murana Jesu, Hoboka Mudimaruna, or a farmer city so, Larka Kenango Kukumbo Filibofi, Marmudimu was a foreign Samo. We are Nigas or Matutus. Jemo was strong and ella. I get was at Nega Agas, Ashone. Because Washington was to do. Now today was what to do the way by being shown a call. So as Salene, a book in Bagamu, Sibumba, Amen.
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 Jesus.
Jesus. Oh, seni gemaj. Pastor Mkhizelo, onga pambi wenu, osuga empangeni, agabo unkulunkulu. Isuga empangeni, ngale msebenzi alo mameska wili. Menze utuma usugu ngashuti doka chaza, lo nomale yanche. Pastor Mkhize, ozon pachela lenko onzole, mokulu, uktobega na ukloni papa chandegayo, lo mama. Ngiyajabula nje ukuthi azange ngize ngizise phone shoot umndeni wamase Orlando uhlelekile uyahlonipha futhi sengibonile azange uzungiphoxa azange ngikhale cellphone uyayazi indaba yokuhlonipha umndeni before sizokhuluma la bawulibamba ngifuna ukuthi ngimtshele ukuthi lo mama lo lele la uma kuthi wena wakwashonelwa kini noma ekhaya kwakho noma ebandleni revival national angithi sike sangcwaba amaqhawe lelibali lo mama lo ngeke azakhonze la kaya khona nezo bazalwane lewo uyazi uma kuthi ugogo besimfihla ngo December mawusumla umntanami ngoba sikufundisile ebandleni sikufundisa ukuthi umama njengoba lele ngeke aze akukhonzele kumama ngoba yena usethule akabonga namandla ubukhona bethu la sizosiza umndeni waseOrlando akaba uNkulunkulu sizosiza ibandla laseOrlando nomndeni nebandla as a whole national ngizoqala ke uhlelo lami 2 minutes umndeni kuphela engizowunika ngengisho ukuthi but lo mndeni uhlelekile kakhulu ngiyazi ukuthi ngeke uthathe 10 minutes ngiyazi ukuthi ngeke uthathe 10 minutes but ngoba ngumndeni ngeke nginike nini 2 minutes but ngicela ukuthi nitshengise abantu ngoba once nathatha 30 minutes nabo bazokwenza njalo but ngenxa ukuthi ngiphelezele isithandwa senu la ngizonika nje leso sikhathi but yazi ukuthi uma umakhelwane or umngani azile ukuzokhuluma imlando sifuna ukuzosiza ibandla likaNkulunkulu before nikhulume ningalahlisa abantwana ngithena ebusuku uma simlana ngathi akekho onamandla okuphikisa umbumbi uma esethatha into yakhe. Angithi? Ngilo program director-ke mina ongavela athi okhulumela ubani ngoba ngisuke ngifuna wena ukuthi unjani. Nesikhathi futhi saziwa yimi. Akekho umuntu ozothe lesi sikhathi lesi. Yimi program director. And leli phepha liphethe alifani naleli eliphethwe yini. Konto Archbishop, before siqala uhlelo ngifuna ukusho bo-anti baseLimpopo, noma basePortchefstroom, noma baseRichards Bay la ngisuka khona ukuthi bengasikhohlisi. Sikhulume kakhulu lento endleleni siza la, sithandaza siphinde sikhuluma, sincenga uNkulunkulu ukuthi asihle ngendleleni. Sakhuluma lento nabo Bishop Undwande that asifisi ukuthi kube no-anti waseThekwini ozothi ngizonibheka ingane kaBhuti ngizonibheka ingane ka-anti angithi basho ngoba sihlangene angithi phela mina ngihlelekile njengoba ngizoqala uhlelo ngifuna sibe sikhulume namaqiniso abantu bathi Bishop ne-archbishop or namabishop uma sihlangene kanje bathi nje hayi ibandla lizoshiya lizotshanga ne-10,000 sizobona unewe ukuthi esikoleni uzoqhubeka kanjani cha newe no angeke size sikhohlise but umuntu ozokwenza lokhu bani umusa kaNkulunkulu ukuthi uma sisuka lana sisuka newe uma sisuka lana uNkulunkulu uzokwenza ini ngani ngeke sisho thina ukuthi hayi sizoshiya imali hayi no imali besinayo sisuka empangeni yokuthi sizongcwaba lo mama sihambe sizonibona ngoGood Friday and sizonifonela simcheck ukuthi kuhamba kanjani ekuhlweni alright siyanithanda iloko thina esizokusho ukuthi sikhakambisa uNkulunkulu asifuni ukuhamba mangasithi kukhona imali esizoyidiposita kwi-account but ngamandla nangomusa kaNkulunkulu kukhona imali ezongena kwi-account ngithi ngezwa alright ngizocela la ozokhulumela umndeni wakangobese umndeni wakadladla ugugu lethu ibandla sasukumane uzohlabelela uma futhi ethanda ukuyihlabelelela umuntu unelungelo lokuhlabelela ngoba sibambisene la singabantwana bomuso umndeni wakadladla ugugu lethu
iyun, ngibingelela omakhelwane, ngibingelela abangani, abasebenzi, nomndeni wonke, si umndeni wakadladla, sithi siyabonga, ukuthola ithuba, sithola njengamanje. Ukhanyi ngizokhuluma ngaye ngoba bekumngani wami, besifunda sonke esikoleni eJohn Dube, wajwayela ekhaya umfowethu usho ukuthi washelile. Kanti ekushananeni kwabo ke basibe beyashaya. Emshadweni wabo nkosi yami bese ku-honeymoon phase. Bashada ngo-December 14, 1991. Kusebe ku-honeymoon phase ngo-29 May 1992, 5 months, wasishiya umfowethu. Engizokubonga emndenini wakamkhasini nomndeni wami bese, ngibonga ukuthi uKhanyi besemncane mayisho ngokuthi wele-26. Wakhululwa ekhaya ubhuti, nangubhuti omdala. Wamkhulula ukuthi ngoba usemncane, siyakhulula. Asisho ukuthi hamba oqoka kodwa siyakhulula. Wayesecela ukuza ekhaya. Wayeza ekhaya umndeni wamamukela, wakamjoyina isidladla, wahlala ekhaya uKhanyi bese ephumela khona. Ngibonga kakhulu ukuthi asihlazi sizihlazo sabakadladla. Ukuthi nangu umakoti wenu, wakaza sonela abantwana ukuthi nangu umakoti wenu esekipite esechithini ziyabantu. Asikaze sizwe lelo hlazo. Asikazi sitho nawo umakoti wabona esebambe kuyamuze senyaka esehamba hamba ebusuku. Amahlazo enziwa thina bomama. Ngiyambonga kakhulu uJehova ngoba uKhanyi ebuncaneni bakhe wayigcina ifungo zomshado wakhe othi uhlwanisa ukufa. Uhlale umisidladla waze wahambe umisidladla. Ngingazi noma mina ngingakwenza yini lokho. Ngiyambongeka kakhulu, ngibonge nebandla uNkulunkulu uKhanyi ambusise. Ngibonga kakhulu bandla lami. Ngiyacabanga nje namzimba that is why ngithema ngizwa ngathi oh Jehova speak, I hope behamba yonke ngamanye abantwana. Uma sengizwa kahle indaba ngasho ngithi uKhanyi wekade manje obanje ngenze ngiguge futhi ngenze ngivule ente kwenzekile akazange gula uKhanyi uhambe nabantwana. Ngibonga uJehova bantwana bankulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngoba esazuthi Khanyi izomthatha ngomhlane kodwa wamnika isikhathi ukuthi aqhube aze afike la aya khona. Akanisho ukube umthathe umphefumulo ehamba ngakhe mangaka amabhuku uJehova. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bantwana bami ngiyalithanda futhi siyalithanda, angeke ngiqambe amanga wami umthuzo mina kodwa
Bulise, ngikakhohlwa-ke mina mfokazana abantu esihamba phezu kwebhuqu ngaphansi komthunzwelana. Ngizwa ngifike yokuthokoza. Okay. Umfowethu u-program director, bangokubonge baba ngamandla abekwe phezu kwamahlombe akho ngokuthi uthole. Siyabonga baba. Ngifikelwa ukuthokoza ngale ndlela. Ngizomxolela bantu bakwaDlala, ngizomxolela bantu bakwaMkhasile, ngizomxolela bantu bakwaNgobese. Mina ngima lapha ngizosho uKhanyi engimaziyo njengoKhanyi owamathebuli, njengoKhanyi wakaSikhakhane, njengoKhanyi wakaMfukeni, njengoKhanyi wakaSikalala, njengoKhanyi wakaSigegele. Bafowethu, nide ningadideli, ngiyazama ukuthi nami ngizilungise ngaphansi kwawo amandla nobuholi, ngaphansi kwendlu lokuthandaza ye-revival in Christ. Bafowethu, umbuzo uthi siyazibona yini kulesi sibuko? Hayi, akusho mina kodwa umbuzo obuzwa kimi nawe na bafowethu, nibahle ninjalo ana niyazibona kulesi sibuko? Umbuzo. Ana, uyasibona kulesi sibuko? Ana, sothi masifika. Hayi, ngapolisa. Thinyeke. Mongela ngona. Bathi abakwazi ukufunda umfihlakalo bekezenza into ecishe isifane naye. Uyaqala umfihlakalo uthatha uthuli lomhlabathi. Uyayibumba le nto phathi futhi umesekuqedile uthi awukuhle lo. Kodwa le nto umesekuqedile siyazibona yini kulesi sibuko? Ukuyithoba umkhulu, ukuyithoba abantwana bami.
Alunga khulumela umnyeni wakho asibe asiyibalunga
bafowethu. Zikokheli mani ngenyawo bafundisi, fundisani ngempela. Bathi abakwazi ukufunda bathi umfihlakalo yindoda ehamba ngohlelo, akahambi egqalalazile, akahambi ehinto nje efana nami mina umfokazana. Manje ngoba nizalwa ebukhosini bantwana bami, ningifundeleni ngasike ekhaya incwadi yamagalathiya, ngizonikela ivesi. Ngiyabonga baba.
Ngiyabonga. community yonke ndenwa mkhasibe ndenwa ngobese ndenwa dladla siya bosisi nabobhoti ngomkhasibe silahlekile bayangena usisi khanye noma kubuvela kade yakhona she always had a smile kade azokhwazi ule gidini athi zikhona na izinja la anibambeni izinja zenu sisi izinja zibukhona sisi abantwana bayokuzongena kahle emadlasini wethu kodwa engikwaziyo ukuthi newo nabantwana bubhuti umduduzi okungijabulisayo ukuthi ngiyamazi unkulunkulu lonke unkulunkulu siyaphiwa yena abazali but landelelani lo mzila lo uyo oright esihamba kuyo siyabonga sibonga ngempilo esinikezwe yona siyabonga ngokulekelelwa ukwesi Psalm 139 it says, "Noma kuphi whether it's above the earth or underneath, you are always with me. God will always protect you this time. May the heavens open up and shower us with blessings." Sabo.
Akabonga uNkulunkulu. Sisesenkonzweni. Sizocela uma usemusha ubona ugogo nomuntu omdala oseduze kwakho omngenyawo umenzele nje umusa, umenze ahlale phansi ngoba wena usamusha, yena usamdala. Ayanda newo, abalambi abasoni. Umama akalambi, akasezi ukoma futhi ngoba yena useluswa oyimvama. Yazi umama ngiyamthanda neyo ayanda uma ethi bantu bami noma ngihamba esigodini sethu silokufa angisabi ukufa ngoba uJesu Kristu nami khona le ngoma yesiNgisi now and forever lo mama lo besiyongcwaba baba kaMkhonza yazi wayesimana kamnandi iculwa isiNgisi ebandleni lethu akekisho leyo ngoma leyo isho nje umgwabele nje 5 minutes senza le nto abesiyenza naye lo mama Você só cubera na lua do céu.
usimame ngibuthelezi eze ngaphambili uma engakafiki sizocela ukhona usimangele
usimangele
buthelezi
to our school all the time. We call it Sparkfly. in other schools by Vita Assembly. We dance with our kids every morning. And Mom Dada, as he was one of the oldest ladies from Merakong, she used to dance with us as well. You wouldn't say, Hore, she's the youngest. We wouldn't go down. But Diana should definitely go down for Sparks Life. She loves the Sparks colors. We do have some Sparks colors here and the parents to support and also say a beautiful farewell. Mom Dada, we are here to do our last, like last,
Spark plug. So Amy's gonna do a song outside using her car so
that we can do our last spark plug. Please.
We're gonna
So, we won't put it a mass with a sister who are told. He's a kind of Mangani back, Ulili Matang, no Musa, who made it, bezing a pambil, Ulili Matang, no Musa, who made it, bezing a pambil, bezo Kuma Mungani.
Life is too short. Nganama sahambe soyibusisa. Ongase kwenzeke mnganam njoba soyibusisa nje okugcina. Ayibota ke nginganaki. Umngani wami ngiyaxolisa baba ukululeka. Umngani wami ubesezizwa izikhi. Umngani wami uyathanda ubhukuda. UDisemba wonke ngaza kwethu udla nami. Nomndeni wami. Kangoba abanye basa amalunga ami emndeni aze athi ingane kama wami ihlale egoli. Kodwa umngani wami into angenzele yona estrange. Siwagqokile amasunukoshumi. Kodwa akazange azabhukude enhloko. Uhlale nami lwaze lwaphela usuku lakhisimusi. Bephume ingane ziyobhukuda kodwa thina sihleli asibhukuda senze lutho. Konke lokho ngakubona ukuthi umngane wami usho ukuthi ubesevalelisa kumina. Akwenzile ungilindile nomndeni wami. Sase safika la ebekade sibhukhe khona. Ngiyanitshela bantakwethu awuphelanga 15 minutes. Kwafuneka ukuthi simphuthumise esibhedlela. Sabona futhi nathi ukuthi kuphelile. Engizokusho ke ngaliza kwethu. Uthe ubaba singabaqamba amaphosisi. Kukhona isinqumo esithathwe u-Ayanda. sihleli lapha kuleya lunch. Uthe new akekho sihlukanisa. Njengamanje mina imina senguma wakho. Uzoyithatha indawo, ngeke uze uhlupheke ngane kama ngikho. Lengisicelayo ke ayanda mntana baba, umshumayeli uthi uma wenze isithembiso kufuneka usigcine, ngoba ungasigcinanga kuyisinengiso phambi kwaNkulunkulu. Futhi engizokusho izingane zomngani wami obese usisi wami, abaqala seKorinte bathi anilingwanga ngokungenjengo kwabanye abantu. Into enhle mina niyakholwa uzoninikeza uNkulunkulu amandla okukuthwala. Abesethe amahubo noma impi ibisa ngakini kodwa nizendisane. Yilokho nje kuthena engizokusho, akukho okunye okunye sokhumana ey'ncengweni engaza kwethu, kodwa nje ayanda newu hloniphe u-ayanda no-ayanda uhlahloniphe unewu. La enishiye khona uma wenu ningabe senishiphe iposition. Unishiye nidla kahle, nidla ukudla oku-right okunempilo kwasekhaya ezulwini, ningabe senishiphe i-direction.
Ngihambile kakhulu emhlabeni la ezinyawo.
yona ngisibonise yona asikazi sitabuye kanje siyabanda nathaka
ya
ngoba usethi asikazi sikubeka kanjani isiphilo ngiko kubuhlungu mama kubuhlungu kisi ukuthi simela phambi kwakho njengengane zakho kwemile tiki 29 years ukuthi ungikhulise nge uwedwa angazi ndithi lezi ngane zizozenzani anginawo amandla anginalo ulwazi ukuthi unani kodwa kulungisi siyabonga thando neyimfundiso zakho zonke your lessons will never be forgotten ufunauthi siyakukhumbula sikhumbula isithethe sikhumbula ukuhleka sikhumbula yonke into ngawo sisobaasinacabanga you just be an angel and stay beautiful as you always have been siyabonga I've lost a mother, I've lost a sister, I've lost a friend, I've lost my traveling partner, I've lost my smile keeper. All the materialistic things I want. But emotional I'll never be the Neo I used to be. Because I'm still a mom, man. The question I have, Ubuta like Kabana, like true. Could you see an move? Let's peace. Let's help. My tent is so unguessed, and I'll never make peace. Because of my Gaza, it's goodbye. And I've tried everything. I've tried everything, because it's amazing. Keep how I work, wait.
is you. Whose faces of the tempest? Where is the palace from now? Although you're not as strong as I. So what is your bone when you walk? So bone member of our court. So bone shot.
Bafuna nimenzela umama lento le ebeyenza naye but angisezukunika ithuba I hope you understand
banwami bazimisa yezwi manje eh uandi umama wasijabulile ngithanda ukubonga impilo engiphewe nawe ngithanda ukubonga ifreedom ongiphewe nokukhululeka eJardini ngithanda ukuntshela everyday ukuthi thatha noma yini ufuna eJardini yakho ngoba nje ukuthi ube khona ungibonisile ithando lakho ngibonile ungiphilela and I promise I'll do all my best to keep in peace I'll do all my best to ubhekela abantwana basekhaya bambe kahle angeze kukhona angeze kukhona
siyabonga bathandekayo hlabelelo uthi sidlule ey'ntweni bantwana bakamama sidlula ezintweni ezinzima alikho ke ibhandishi eliphethe umuntu ona indlini elingabhandisha laba bantwana impela bakhona baholi balishumayela izwi lehlukanise kumuntu but alikho ibhandishi elingabhandisha laba bantwana but ibhandishi elikhona uJesu Kristu uNkulunkulu bantwana bami umnikazi wezinto zonke ozongena ey'nhliziyweni zenu avale amanxeba ngizokwenza kanje holi basekhona ngizomxolela ngiyazi ukuthi ngiyangihlonipha kakhulu ngifuna ukubika ubaba walo mama umele usomuhle ubaba u-Archbishop sizoya ezwini ubaba u-Archbishop akezukusenzela isemoni namhlanje kodwa sizoyenzelwa ubaba okhona obebishop lalo mama olethwe futhi ilo mama ebandleni lase revival in Christ uyena ozosipha isinkwa sokuphila emva kwalokho sinobaba wethu ozoba umeluso omuhle wokugcina kuthi angithike mama hlabo kuyinsika kunamazwi okufanele ingahlabeleli awutshelela izingane sayikhulumile zithi akumukeleki eki awumajine masiphuma siyibandla ngoba baduduzeka makukhona thina but masiphuma kuzokwenzakalani lapho abantwana njengomama awuthi 1 minute ningahlabeleli 1 minute kulapho abantwana obaba yi-2 oba yi-3 1 minute Lady Bishop kuyinsika ibranch kulabo abantwana ngabensanyakazi
sizithi ayenza sandile efgini siqalise ngizabalo wathi kwesithandwa sama ngalo lutho ngicela ukuthi inkambi ibe njalo hayi ngobe ngizonda kodwa ngifuna ukuthi ngibe kuye ningasabhele emaceleni ukuthi uba nguniyo ngoba usazoshelela endleleni ngithi ngincane sokuwumama wabo ngizothanda ukuthi isithemba sami ngiqinde inkosi ngasemandla ekhaya ngithanda ukukhala ngihambe yami. Angifundisi ukuthi ngikhala sihlona ngisiseyisebenzayo. Ngizonitshona ukuthi ayanalonelo amanzi aphelile endabeni. Umthunzi kade ngiphumula kuwo awusekho sithanda sami. Kodwa ukhona lo ongasuki. Ngisho noma ngabo simone kangakanani uma siya kuye uzuthi omunye ngiqhinisela amehlo ame ezitabeni lapho sizolamduvela khona. Usithembisile bathi useceleni kwalaba bey'nhliziyo ezihlukuluzayo akazibumshiya sifunda sami. Ngingakho ngamthola Jehova kule ndlela ngilazi amthwalisa amandla akungathisa kufile. Angisike bantabakami ngithekini nize ninganimoshi phethini anizange nihlakani akanishiya
national youth Vangeli Kumar, 1 minute. Awuhlabeleli national national youth. Youth le elahlekelwe umama yiba nezwi kulabo abantwana. Youth le national youth, 1 minute.
Ngiyabingelela sibonana. Amen. Ngizothi ngiyabonga ukuthi ngizothi fishane ayana lonewo. Uma ulalela nokulalela uyakubusizwa. Ayikho into endlula ukulalela. Ukulalela or ukuphathwa kuna on out it calling. Kunobizo kukodwa uyabusiswa ngokulalela. Ngalokho mazi ngiyacela nje ukuthi mntakama ukulalela ukubambisana uyakubusiswa. Amen.
Gogo Sithole, uma umama esengasekho kuyaye kube ugogo oyayedlala indima abantwana. Noma bekhona omamncane nabo aunti. But ugogo udlala indima enkulu kubantwana. 1 minute kwi-national ensika ibreak yala ukukhonza khona laba abantwana every Sunday. 1 minute.
Nokuthi indaba iqala kuphi. Kepha unendaba nokuthi kugcina kuphi. Niyazi nihambile endleleni seniyiqalile uhambo. Kepha kuye kwabe sekufika ekugcineni. Ngizosho ukuthi incwadi yeBhayibheli ike yathi izwi lisemlonyeni wenu ukuba nilenze manje. Nizohamba noNkulunkulu isikhathi sikhona noma singekho. Nihlale enkosini nanoma ngabe kunjani, nanoma uyabona manje kini kusebusika. Kutho ukuthi nisagqoka amajazi, kepha ngizonitshela ukuthi njengoba nisagqoka amajazi obusika kusazofika ukuthi nigqoka wasehlobo futhi.
Siyabonga. Sesiyavala national okhulumela onke amabandla ase-Revival in Christ ngokho mthize embangeni. Niba nezwi labo abantwana abanizwile bathena basenawo amandla okuyimela bathi akumukeleki and akekho umuntu ozobatshela ukuthi bebe strong. Ngifuna ukuthi njengomama 1 minute go kulabo abantwana.
Njengamanzi achitheke emhlabathini angenakutheka. Senisenhlungwini kungasathetheleleki ningasakwazi ukuxola. Aningaxabani noNkulunkulu kodwa mbizeni kakhulu asondele kini uzoxazulula inkinga yesilonda sokuhanjelwa umama. Baningi njengoba nibabona kukhona abangenayo ubaba abangenayo ubhuti abangenayo usisi. Ngala mazwi bathandekayo engizowafunda angizukusho ukuthi akubani kodwa ngizobonisa amazwi lithi-ke ivesi ngikulwile ukulwa okuhle. Nizwi kusho umama ngikulwile ukulwa okuhle. Sithatha emazwini
uma nizovalelisa kumama uthi ke yena kini ngikulwile ukulwa okuhle ake sizibuthi uthi uthi ngiqedile ibanga ngicinile ukukholwa sengibekelwe umqhele wokulunga engiyakungipha wona ngalolu lusuku inkosi umahluleli olungileyo kungeyimi ngedwa kepha bonke abathandile ukubonakala kwayo amen ngalamazwi ihlobo zami ezinhle ezisencane hlalani ke kuJehova umama nje uqedile ibanga lakhe ngakho mina nimele ukwazi ukuthi endleleni nani nimelwe ibanga lenu sithandwa sami ulixolise uNkulunkulu uma ukhuleka uthi inkosi ngiye ngenziwa ukuluhlunga enhliziyweni ngathi inhliziyo yami ayivume ukuxola izoxola sithandwa sami ngoba akekho umuntu ozofa endaweni yomunye umuntu wonke umuntu uzofa endaweni yakhe futhi awunakuvuzwa ngemsebenzi kamama kodwa nawe uyovuzwa ngeyakho imisebenzi
thandaza mama Ndlovu eNewcastle athandaza sukuma uthandaze uren
babona manje onke isiro sosethu Jesu Kristu ngaphandle kwakhasihlule babona manje onke uzophuma lomzimba manje uze kuwe Nkosi indlela zohamba ngaya kayazi wena Jehova uzohamba phambili indlela zohamba ngayo Nkosi sizotshelwa kuwe egameni kaJesu sala Nkosi nalabantwana induduzo enkulu izovela kuwe mnini mandla wonke wembetha izulu wembetha umhlaba mana naye Nkosi endlele kuze kube phakade amen
akashona uNkulunkulu izandla ngokukhula kwaNkulunkulu ayikho lento esizayo silethe uNkulunkulu bantwana basekhaya akukho esikuzele uthe uatshe ebusuku ngomhlabelelo wathi sitha somuntu inhliziyo wathi thutha lapho okwakhe khona sihlobo sabo amakunene siyakuyipraise and worship uzobuyisa abantu abalahlekelwe yithemba uba busele ekuthoneni kaJehova siyakuyidumiso praise and worship and then isebona izwi losuku lanamhlanje ubhishopu ozosipha izwi ubhishopu olethwe yile ntombazane bani uzosipha izwi emva kwalokho sokuphekela lohlelo sizoba sesiyumzela elikhulu mama kunele
Asiyeni kwaNkulunkulu siyotshela ukuthi siyambonga Kungcono ube isigqila sika Jehova nokuthi ube isigqila sabantu. abantu abakhululekanga evangelini likaNkulunkulu, abantu bayagqilazwa evangelini likaNkulunkulu. Manje ke mangichaza bathethi akusoko kuqala lo. Kwaba nenkinga ngiyabona 2016 manje. Ngazama ukusukuma. Kodwa bengingena kwezinye iy'nkonzo. Ngingene nje ngokukhonza. Kodwa isimo singabi. Yabona mangithatha kuzalana, hhayi kungcono uzovakasha enkonzeni. Kodwa ngithole ukuthi kunomphatha kahlanguluko. Manje ungathi uzele izoku uzomthathela. Bathane kaya sizama ukuzothatha kuphela sizodumisa uNkulunkulu ophilayo. Asinandaba nento eziningi. Noma kuyibandla lakho, asinandaba nebandla lakho, thina sibeke ibandla likaKristu. Ngoba bathandekayo kubalulekile. Kumele sidlule kubaholi bethu. Kumele sidlule nasemasontweni ethu esiwathandayo. Esiwabona futhi ukuthi angcono kunabanye. Bathandekayo alikho isonto elingcono kunelinye. Ayafana wonke. Kuney'nhlebi khona, kunemzondo khona, kunabathakathi khona, kuney'phingi khona, bekukhona yonke inhlobo kaphela. Amen, bathande kayo. Cha, sahamba. Cha, kwaba kuhle kwafika isikhathi. Futhi uma ngithatha isinqumo, angimtsheli lutho. Ubona nje sekwenzeka. Amen. Zamunetha imvula kunye nabantwana bakhe. Bahlehlele emuva. Ngasala. Kanti nami khona ngokusalela. Amen. Ngiye ngathinta enye into ngolosikhathi. Ukuthi angazi ngangishumayela ngoli wami. Angazi ngathi ngabuka kanjani ke nobhola welani. Kanti umama omkhulu isilale sifike. Angazi bebheke lo mtiki nobhola ingayisekho. Amen. Wancamula ikinobho ejazini lakhe wabiza uNewo. Wathi Newo thatha nali ikinobho unebezomama athungele ubani wakho. Amen. Bathandekayo kumele sivume amaqiniso. Lithe iBhayibheli ngoba ngale intethelelo nokuphenduka kusekho. Bonke kumele sikwenze la, sikwenze kahle, sisaphila. Amen. Lo olele la bekudadewethu. Amen. Esengenile kwi-revival wakhumbula ukuthi kunomfo wakhe. Amen. Wathi ngibabaya. Kanti usengihlelile nobaba uThabo nobaba uMkhonto. Uma ngifika bona babheke ukuthi baqedile ukuthi kumele ngizonzozeleko. Amen. Ngikhuluma ngemisebenzi yakhe. Futhi akunamahloni wokuma phambi kwakhe. Sidlulile iy'meni eziningi ezindlini. Amen. Ngithe uma ngikhuluma nala script ngolosithathu. Ngathi bazalwane, kuningi engikwaziyo ngani, ngisho ibandla lensipho. Lokhu ebenikhuluma, nalokhu ebeniyabuye nokuhleba. Udadewethu kuyebuya futhi alitshele. Amen. Ubengalali endleleni. And into ebhedayo ubengazwani ngayo. And ubengathengi isikelemu kwashakothuthi. Urong ubeka ukuthi urong. Futhi ubengakhathalela ukuthenga. Bekumuntu ke onjalo. Ababangaki abanjalo. Amen. Manje ke bathanda ithingi lezi isikhathi sami. Bengiphawula ngemisebenzi yami. Usebenzile makahambe ayokumunya. Amen. osebenze noma wenze kahle kuNkulunkulu bakufika isikhathi uyahamba ayophumula kodwa ongenzanga kahle uyophumula usebenze kuyo ngoba ngisho nasekhaya ezulwini kungenwa ngemisebenzi amen akungenwa ngesevisi onayo ayingeni ngokuthi uyaziwa akungenwa futhi ukuthi uyisithandwa sesonto akungenwa futhi ukuthi wazi amavesi from Genesis to Samuel ngoba kungenzeka bathi ulazi iBhayibheli kodwa ilizwi lona ongalizwi amen mangingene ezini
kuzoba namandla amabili ngoba makhisane kakhulu angeke landela
asibheke incwadi kaJeremiya uJeremiya 48 sizofunda nje kuphela u-17 kuphela ngiqedile wadadewethu amen ngiqedile emucelayo kubazalwane bonke asikhulekiseni labantu uNkulunkulu abagamani amen futhi ngiyacela lo mndeni ake ube neqiniso ungaphitheli ungathi abantu abuyabathanda kanti awubathandi bangahleki nabo ungathi bayabathanda kanti abathandi ngithe ma ngikhuluma no-Ayanda phakathi neviki ngathi bakhona bangeke bakuthande bazokuthanda kanjani wena bahlule kukuthanda ukhaya angisayi kude ngithi emndenini amen ukhulumile nobhishophu umnandi wathi phakathi kwabantu masingakhulumi amanga singathi labantwana sizobanakekela namhlanje siyombeka bayaqala bayahamba nakusasa bazabe besele bodwa kuphi ukuzibopha phambi kwabantu ufune ukuthi abantu bakubuke abantu bathembe ukuthi hayi ukhulumile nomama kusasa uzokungekho besele bodwa labantwana kuthi angeke uphume ngisho nelodi labo ukuthi ape noma abantwana bakathanda amen mangifunde ngikhuluma nebandla ke manje lithi izwi nina nonke enimzungezayo manimkhalele nina nonke enimzungezayo manimkhalele amen lithi nani nonke enilaziyo igama lakhe anothi yena ukuphuka kwenduku enamandla udondolo oluhle nina nonke enimzungezile mani mkhalele eningasizakali inkinga abantu bayasizakala ngokufa komunye umuntu angazi bazotholayo umuntu yakhohlwa ukuthi naye ukhona uhamba uhleli bathanda zonke sihleli la sikwembethe lokhu kufa sihamba nakho yikho uNkulunkulu le nto wayenza yaba yimfihlo ukuba mhlawumbe wayebekwa omunye nomunye azi ukuthi uzohamba nini ngabe namabhenki wasenamali amen bebeyohamba bathatha imali yokuthi bathathe imali azi ukuthi umuntu uzofa abanye bebeyotholakala overseas bebaleka bathi bayabaleka umuntu akhona ukuthi uhamba nabo lokufa kwembeka nina nonke enimzungezile lisibizi mani mkhalele nani nonke enilaziyo igama lakhe anothi yeka ukuphuka kwenduku enamandla siwabonile amandla akhe kunjenjenje nala amandla akhe amen bathandekayo ngithe ekuseni mangikhuluma bakhona abanye bebumuhle umngcwabo kakhali engifisa ngathi nowami ungafana nowa angeke ungazikhohlisi angeke ufane nowakhe mhlawumbe ungabangconywana
mawungenza kahle mhlawumbe ungabangconywana mawungaba nothando hayi uthando lokuzenzisa bayaphrithenda abazalwane ungathi bayathandana abanye bakhohlisana mngane wami ngalo akunavungane nix kuphela ukukhohlisana abake baxabane nizinkulu ezizuzile amen nanomthembile othi umngane wakho angazi umngane isidalo mhlawumbe wesithele dala bekushiya bakushiye kanjani kodwa ma uthatha ujesu njengenkosi
nomsizi
unakho konke bathandekayo yena akasizakali ngawo yena ngeke ahlekise ngawo yena ngeke atshele abantu ukuthi umbona nje uncedwe yini amen mangibaleke ekenzini esibili encwadini kafilipi wokuqala ivesi 23 ngempela nanku umlayezo ukhanya sishiya nawo kepha ngiphakathi kokubili nginesifiso sokumuka ngibe noKristu ngokuba yikhona okuhle kakhulu ukuba noKristu nginesifiso sokumuka amen unesifiso sokumuka uphakathi kokubili ukuba ngibe noKristu bathandika uthanda ukuba noKristu bathandika anithanda ukuba noKristu
siyathanda
ngempela kunjalo siyathanda kodwa izinto zakhe asizifuni siphethe nje into zikaSathane sifuna ukumnika uSathane izinto zakhe mawathatha konke kwaSathane umbuyisele kuSathane uzokhonza kamnandi uzohamba kamnandi endleleni kakhulu ngoba kunandoda ememva kwakho efuna izinto zakhe masimnikele uSathane masimnikele izinto zakhe akanandaba nalabantu abahleli lapha unendaba nalabo abathi bayamazi uKristu bethi bayamazi bamazi kuphela ngendebe ezomlomo izenzo nemisebenzi iyabaphikisa amen lokuthina kuluma Amen. Amen. Ngicela banakekeleni abantwana bakakhanya.
Ya.
Bangahlukunyezwa yini? Ngoba umama bakasekho ozobakhulumela nozobalwela.
Ya.
Baphatheni kahle. Yiba umalume weqiniso. Ungabe umalume ozofuna ukukhiphela abantwana ukuba ahambe esitradini wena usale. Abantwana bakadadewenu bangabantwana babo. Ubazali ungazali kodwa ngoba abantwana bakadadewenu bangabantwana bakho kufuzwa ubaphathe kahle njengabakho abantwana. Ongeke nawe ukuthi abakho baphathwe kahle. Kuyezwakala bathandekayo. Cha, ngiyabonga.
Siyabonga bathandekayo, siyabonga uShophi. Lapho bese futhi besondelene kakhulu nomama uMeme. Namuzo bathandekayo. UMeme uShophi. Sesiyakumelusi omuhle. Umlando besingakawufundi ngoba umelusi kamama. Angithi uyithathele umama.
Ya.
Bekuyisimpa sokuphila lesi besisithola. Sesiyakumelusi omuhle manje umelusi kamama uDladla nokukhanya before azosukuma ke yena ngizocela ukuthi ibandla liphakame lonke uluyanda nihlabelele umhlabelelo ivangeli wokufunda umlando ingani sifunda umlando bazodideka ukuthi why siqale sabuyise emuntu sasesibuye emlandweni it because siya kumelusi omuhle kuhlukeneke lokhu engikhuluma manje kade sisezwini isinkwa sokuphila manje sesiya kumelusi ozohamba nomama aze yombeka endaweni yakhe ogcina asimnikanga nje 5 minutes uzokhuluma siphuma ngopast 12 kumelusi omuhle sizocela kuphakama ibandla sizofunda umlando luyanda uzofundela umlando kwamama and then umelusi omuhle uzoyisebenzela-ke emva kwalokho yena iqedeni kwakhe konke sizobe sesiphuma
Oh, onokhanya elelela abishobo amabishobo ngikhole lokuthiwa protocol ngiyangathandile ngisebenzisa kakhulu ngoba kusebona kangathi siyabiya ngabantu sisenkatheni nokuba sibanibani but nje ngibingelela nonke ngokulingana khona lapha engifuna ukuya khona ngelinye ilanga kulahleka izimbongolo zikakhishi udingeka indodana yakhe usawula ufuna iy'mbongolo kasi hambe uyofuna iy'mbongolo nje yena ufuna iy'mbongolo kodwa unkulunkulu ufuna usawula kungenzeka sigcwele lapha sizobeka umama kanti unkulunkulu ufuna mina ufuna wena kodwa le angithi emoyeni izinto zakwamoya zibukwa ngomoya ezizabanyama zibukwa ngenyama manje bengizothi sekuntambama seliyashona lo mkhosi uhlatshelwe wena umkhosi ongaka hayi ukuthi mhlawumbe vele uhlatshelwe ukuthi namhlanje phenduka ushiye izindlela ezinjani ezini siyabonga kakhulunyiwe ngeke ngisakhuluma kakhulu ngomama kodwa ngifuna ukusho la mazwi bese ngiyohlala phansi kukhona lezi zinto esiye siyikhulume incwadi yesibili lapha ku-5 uma kudilizwa idokodo amadokodo adilizwa ngendlela eyihlukene uma ngabe kuzodilizwa idokodo kulandwa nanoma ubani uma kuzodilizwa lento kungama lapha phandle ngibize nje nokubani ngiyaxolisa khona labantu esibabiza ngala magama hey wasani ngapha kuyadilizwa ngapha bazodiliza nedokodo kodwa inkinga masekwakhiwa kufuneka umuntu oyifundele lento ukuze azokwakha into enjani ephilayo into ngoJesu uthi noma kwenzeka iphutha ngakhanda umuntu vele semdala udingeka umuntu angene esiswini azalwe akhule akhuzwe akhuzuke enze izinto eyani inkulumo yami bengathi kune character nalento kuthiwa i-discipline ziyahambisana ufuneka umuntu ozoba discipline ekhula kubukeka nani necharacter yakhe uba uNkulunkulu ethuma uMoses uthi uzomenza yena abe uNkulunkulu uMoses umfo wabo abe yini umprofeti
ngakho hamba ngiyakuthuma uFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli 7, uMose wayesethi kuNkulunkulu, ngingubani mina ukuba ngiye kuFaro ngikhiphe eGibhithe abantwana bakwa-Israyeli na? U-12, wathi ngiza kuba nawe ngempela, lokhu kuya kuba luphawu ukuthi ngikuthumile. Nxa ukhiphile isizwe eGibhithe, ngiyakumkhonza uNkulunkulu kule ntaba. 13, uMose wayesethi kuNkulunkulu, bheka lapho ngifika kubantwana bakwa-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu wayo yihlo ungithumile kimi, bese bethi kimi, ngubani igama lakhe, ngiza kuthini kubo na? 14, uNkulunkulu wathi kuMose, ngimuye engimuye. Wathi, uzakusho njalo kubantwana bakwa-Israyeli uthi, ungikhona ungithumile.
Uyabona lapha uNkulunkulu ngeze into uphendula uMoses. Kodwa futhi umnikeza ini umlayezo. Ubuwe wena Moses mina inguye enyinguye. Kulo mndeni nasebandleni uNkulunkulu unguye. Njengoba esho ukuthi nginguye enginguye. Kodwa kubantwana baka-Israyeli uyofika ubatshele ngoba usungibonile mina nginguye engingani enginguye. Kubantwana baka-Israyeli uzofika uthi ungikhona. Hayi. Ungikhona. Uthunywe ungikhona. UMoses uhamba nokuthi ekhanda lakhe unguye. Onguye. Ngokuthi enginguye. Enginguye. Oh, imeseji ungikhona. Ubatshela ngento ayibonile. Uyabona umama Dumelele, this is real. Lento. Lokho kwenzekayo. Akusile iphupho. Yinto yani yempela. And the spirit is very sad. God, if you put it, ni hambe, nale yo put it, umangabe, umosisi, usenve de kuluma, nongulukulu. Uti wena nzogwenza, ube ukulunkulu. God, umfowe, beni nati mina, lento umaisa nanise ube uwe, nana wafowe, nina. Uthi wena njani kukufaro ungikhona umthuli ngifuna ukuthi kulezi zinto ley'nkulumo zami ey'mbili lilodwa nje lokuthi uma ngabe ungakhohlwanga ukuthi ungikhona lominguye enguye azikho izinto ezizokwenzeka ngaphandle kwalo onguye onguye azikho izinto ezizokwenzeka ngale kungikhona ekhona. Lokhu izinto ey'dlulayo njengoba ngithi ziliyeli sengingakusho nje loku angidivuzi lini silaphana kwamkhonza cishe 2 weeks ngoku.
Haleluya.
Ngikhuluma ebandleni ngithi mina sekusele umuntu oyedwa ogcwala iteksi bakhuthela ingani into engiyaziyo uma lithi iBhayibheli Jehova sifundise kulukhuni ukwazi ukuthi njengoba ukhona nje iteksi nakuwe ngagcwala umama belapha kwamkhonza kodwa ubengazi ukuthi sekushoda yena iteksi igcwala ubengazi mazalwane but iteksi ezenjani igcwalile so ngiyafisa ukuthi njengoba sidla nomunye nomunye abuke ukuthi lo mkhosi ongaka awuhlatshelwanga noma kodwa lo mkhosi ongaka uhlatshelwe wena. Kulahleka imbongolo kanti kufuneka bani wena. Kula shayi mbango loga kisi kati funega bani usau.
Poor man, Santa, 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 Sant
Siyabonga abathandekayo, siyabonga umshophi uzophela. Ungena ucelile uzophela omama bekhaso nabaholi. Ungena ucelile ukuthi umama akhishwe omama bebandla nebandla. Uma bezophuma, uzophela omama bekhaso beze ngaphambili, bengene nabanye omama bezoba umama. And then uArchbishopi nobuholi bonke bazophuma. Ubishopu Nhlapo uChairperson ubabushenge.
No, efaka ingoma DJ.
Wehlela phansi emhlabathini na. Ngase ngibonake ukuthi akukho okungcono kunokuba umuntu athokoze ngemisebenzi yakhe. Lokhu kuyisabelo sakhe ngokuba ngubani ongambuyisa ukuba abone okuya kuba semva kwakhe na. Amen.
Ooh.
Amen.
Thank you.
Oh, Thank you. Thank you. Thula kubekini. Ngidlulisa ukubonga okukhulu umndeni wakaDladla. Ngibonga ibandla. Abangani wabe besebenza naye umakoti wakithi uKhanyi. Ngibonga kakhulu ngithi enikwenzile emndenini wakaDladla nikwenze nakwabanye. UNkulunkulu anibusisa nigcine. Ngizocela sidlule lapha ekhaya. Sizule sigeze nje uthululwa le ndawo. Mhlawumbe kukhona ozomanzisa ngakumphilo. UNkulunkulu ahambe nani mase nibuyela emakhaya. Amabandleni onke akhona. UNkulunkulu anithwale ey'ndleleni mase nibuyela emakhaya. Ngiyabonga kakhulu.
Amen. Ngisabonga abazalwane bonke kumabrentshi ngamabrentshis. Sibonga kakhulu ku-Archbishop wethu. Sibonga kakhulu bazalwane. Siyabonga kakhulu ningaphezi. Ubaba wethu usindani uzosibusisela. Bangahamba abazalwane ngakabusiso. Amen.
Sibusisa bengcina umndeni bayobeka amablomo lapha ekhuleni bese siyamusisa.
Jesus, 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 Jesus
Thank you viewers for tuning in. The live stream is now over.
We're about to stop the live
stream now. Thank you.
Amen.